president wangu. So mimi nikiambia Zimbabwe na kasi ndio.